pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndibwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Blantyre yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndibwana 28,000 kwacha kuchoka ku Blantyre yakupita ku Msusu akulu 32,500 kwacha ndibwana 25,000 kwacha return ticket akulu 60,000 kwacha ndibwana 47,000 kwacha kuchoka ku Msusu kupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndibwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Msusu kupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndibwana 25,000 kwacha mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022 ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangwe imbani foni pa nambala iyi 0886780355 Crazy Buses miles of smiles to your destination.
Kala tatu mechoka kumutu kumalawi. Obwa ndi mkuli jani.
Kajimwene, mkuli wanja nzatunu, tsiku lalero. Ukamba zaifa bala anu kuno kwanu unyinasanda. Hai ndito hamwene, zikutega ndito. Tiko sunta, mopi ncha mama mwemu, kumabe basi, masikwa kumapita basi. Lero mtirole kuli ndi amigire kwa mbili basi zijazotso gola za kweze. Kamba kuli graso sirampa tsiku lalero. Ndi magamba anu mweza mweza za basi za kweze. Kuchira kuli mwena mwake pagatibatu, pakozo kabe na agopanga zinduzo semhana. Ndiyeti makabili umakumbutana kuti na kwa tukuna chimwene basi ndi kweze basi itu. Yosunga nthawi imeenda mwodeka kwa basi wa maso kakwela nkati mwa basi za kweze. Umajiro kanga titu wakwela ndege. Kacha kuja kabwino kwina ku wifi ya ulele njira yose ntu ndosa umva kuwawai. Muntune ndi sanana mwene nzimu wanga ndosa utsika kwa mbili. Nkani ya bali atu mwe aja. Imene ndina yamba sabata ya taija yu ndisa utsaba chimwene. Kwa nthawi ndithu abale athu uliendo wachi na Montfort takula nawo mmudzi muchikumbeni muno anabwera ali ang'onoang'ono kwambiri kuchokera kwawo kuthawa nkhondo Montfort wakulira kwamkuno sukulu yake wapanga kwamkuno ngakhale lilime lake lidasintha chilankhulo chathu amayidziwa bwino lomwe mmene amayamba business Montfort ife tikumuona ndithu khama lake kulimbikira kwake pa ntchito tonse timamuona anayamba kuchita bwino tose tukumuona. Aliese mudzi mwathu anavomereza kuti mpaka mwene Montfort amakhala nthawi yochepa yogona grocery yake mudzi mwathu imakhala yomalizira kutseka kugona nthawi pang'ono ukacha mmawa imakhaso yambirira kutsekula nsangala zake zodabwitsa chimwene ukapita pa grocery yake kuti ukagule chinthu chilichonse umakachipeza mosavuta ukachipekedwa amakuza sukuti ubwande tengani muzandipatsa mukaipeza ndine munthu osautsika mu mtima kuti lero ndi lero ndikungodzuka chimwene kumva kuti aitu anabwera asilikali amutenga Montfort ndi banja lake apita nawo kundende. Kundende kwachani? Auro wawasungira. Munthu amasungidwa kundende. Ine ndisanane moyo wanga ukusautsika kwambiri. Pena pake ndakhala kumadzifunsa kuti kodi nchifayani ife tapanga chiganizo ngati chimene chija? Ayi, anthu amene wawobwera akutidyera masuku pa mutu. Masuku akati wamena udyedwawo mnadzala nthawi yanji anthu kumadandaula kuti business zonse atenga anthu obwera kupanga nthawi mwamatenga anthu obwerawo kumapanga ma business amatenga ife kupanga chani lero lachitatu chimwene nsima sindikudya sikukuomayi ndikumadzifunsa kuti kodi muzonse zimene tikapangira abale athu othawa nkhondo kwawo tikufuna tipindule chiyani kwenikweni aya koma milandu ikuchuluka kwathu kuno mpaka lapano sinamveko kuti ayitu tagwirako bani mfuti koma atatu mwana yamene tawagwirawo ndi nzika zimene zinali mdziko muno kuthawa nkhondo kwawo timapezeka kuti tiugwirana tokhatokha ana mudzi mwathu okhaokha ndi amene amavala zotchinga kumaso kumapanga za uninja ndifake ni madama kuti kodi nkhani imene tikulimbana ndi anzathu obwerayi ikuchokera patipati nchifukwa cha ana anduna ulendo uno auma mtima choncho kugwerula nkhwangwa cha mbuyo nkhani yake ndiye ikuchokera patipati Montfort amene wakhala kuthandiza mudzi mwathu magawo osiyanasiyana koma ndiye kuchita kumutenga pa chigamoto chachikulu amfuti mbali mbalimu ana ake amene adabadwira komwe kuno ana amene nkhondo sayidziwa koma adabwaso kuti kodinu ndiye kuti zinthu zake zikukhala bwanji ukaponyedwa ku ndende kumakakhala ngati wa ndende munthu anali nayo nyumba yake yabwino bwino ana alima chimanga chake chochuluka bwino bwino kumutenga munthu kenaka mbuyo muno anthu kuyamba kusakaza katundu wake kuchola grocery yake kubamo chilichonse ukalowa nyumba yake ukabamo chilichonse kodi tichani kweni kweni tili pa nkhondo kapena chikuti lipisa mtima ndichani kuti tidzipanga zimenezi chikuti lipisa mtima kuti tidzipanga chimenezi chikuti limbitsa kuti tidzipanga zimenezi ndichani ngati usali umbava ongofuna kuti tikulole posalima ndithu mwana mwake wina wake achite kuti tsekula maso kuti ubwandefe tione mwina mwantundu wina kuti aya abwande taonani komanso chakuti apaso chakuti mwina kapena tingamvese ndisaname zifuwa zonse zimene olemekezeka bwana kandabongomane akumapereka ngati zimene zawapangitsa kuti obwera onse abwerere ku msasa sizikumveka ayi pa join pompapa pali abale athu okondeka amene anthu akujoin atayamba patukutuku kuti nena kuti hey, wena makwerekwere for take wena azipita kwawo kumnyasalande kumudzi kuno tidafira maso tinayima pachulu kuwanena anthu akujoin anthu achabe kwambiri akuzuza abale athu bwanji nchifuwa chani chifuwa chani tonse mafirika tokhatokha tizizuzana kujoweni kuti kuli anthunso magulose nasiyana aliponso ena ochokera kwathu kuno nasalande amene anakabisala kumeneko kuthawa nkhani zina ndi zina zakuno alipo ndithu manyasa ena ake kujoweni amene amatchedwanso marefugees ndithu akuzunzika ife kuno kumudzidakwira nazo kwambiri awazuza bwanji anthu amene athandisa nawo kukonza chiuma cha kujoweni lero zatembenuka ndife tsopano amene tikulimbana ndi anthu obwera amene athandiziranso kukweza madera athu nchifukwa chani ndikupanga izi opanda ufotokozapo tayambana nawo chiyani palibe ndi chiyani chimene tikufuna kuti tipindule zinthu zikasintha ayi ndithu chete chete nkhasa za mtundu ndi zimene zimatipangitsa tizisemphana ndi madalitso ena akamwene kuzunza kumene tikuzunza ana osalakwa ndi amayi awo misozi imene akumakhetsa anzathu obwera amene tawaponya ndende za mdziko muno ndithu sindingapeze nayo mtendere mavuto pakati pathu sangatithere ngati business zikutikanika amwene zikutikanika tokha osati chifukwa chobwerayi umbava ngati ukuchuluka pakati pathu osati chifukwa chobwerayi namuti umana magetsi wangayi kuti agule chomwe anathiyi lero pa grocery ya adikudiku wabwereratu osagula chilichonse monse wayambira kuodira odi ayi ndithu adikudiku osatuluka ayi akuti nawonse apamwakaye thiyi ndiyetu panali mzere pa grocery ya adikudiku kudikira kuti adikudiku adzawagulitsa anthu zinthu amamwathikaye ndiye akuti anthu onse amanena kuti awadikire kumaliza pamenepo ndiye umakalipira makasitomala ngati ana kodi mungobweretsa ndalama zongambika chifukwa chani zachabechabe bwanji musandiyesere ndimadala ndizopusa anu ine inuso mukudziwa kuti sopo wakwera mtengo kodi mumabwera pakanthiti pano osakucha mkamwa bwanji mumatunungitsa tu ife mkamwa mwamva nkhani zochitika pakantini ya adikudiku amungoza amene wanda amene akumakolezera kuti ayi obwerawa akutitengera bizinesi zathu okay naka bizinesi imene mukuchitira hamu akapa ndikutengeranidi izizi tikupangazi ofunika kuonekanso bwinobwino tikufuna tipindule chani cholinga chathu ndi chani chimene chisintha kachoka anzathu othawa kwawowa kupita kumalo kumene tikuti adzipitako ndi chiopsezo chotani pa chitetezo chimene tikufuna tikuonze tikakwanitsa kuyankha mafunso amenewa achimwene ndiye kuti tikhoza kupitiliza koma ngati tilibe mayankho a mafunso onsewa ndi ayi kandabongomane ndi anzake akhale pansi tinawo kale mavuto osiyanasiyana oti tilimbane nawo ifeyo achimwene chaona nzako chapita mawa chili kwa iwe nanga mayiko ena amene akusungira pale athu amene ada anama kudai ife tikutaka kunyasalande tikufuna tibisai nawo kuno kwano kodi na onso akatayambe tayambazi abale anthu ajadza khalapotani ulemu wanu amanisite inu ndinu amfiti basi oso wamvera kuchisona nzanu sole hazenolo lero sindikamba poza hazenero yochola mwendo dansi ya kutaita ngati rimba sindikamba poso za hazenolo ya minyama andu hazenolo amanditenga ngati ndimadala nawo lero suli kupanga soza hazenolo ai zigomo
ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande kufuta kunyasalande sunga mpenzi